Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
N'umwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyirizwa na Josiane Muzanera.
Turi kwa gata turu huo mwaka wa 2022 kaza nshuti na mwe wakunzi wa RPA ya mura anu makuru agizwe nizi ni nguru nguru zikulichira. Egi ugu chungu angereza cha ise mungu fati mingo yoku gumiza hibi hano cha fati yereta ya giteda vinge mvyo chungu ugu gisaba kugira nguburundi utezu uligwe hakaba hari mwuko emelida igiseta cha unikiraba gateka kazi na munu usubira gukorera mu gihugu. Umwe mu bashinga amateka b'igihugu cy'intwaro rusange ya Kongo yaraye yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU amusaba gukora ibishoboka byose ngo ahagarike ubwicanyi igisirikare cy'u Burundi kiriko kirakora muri icyo gihugu kibanyi. Muraza kubikurikira murano mu makuru kandi turaza no kubashikiriza ibiganiro ako hambere aho tubayagira uyu munsi kubijanye n'inge n'abakinye zina bigenewe baho hambere bisuganya mu kugira isuku imibiri yabo be n'ibyambagwa hahera yandi ni mukanye sase ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mu ido n'ido by'aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere kuri iyi nkuru y'isanganya aho abantu babiri baraye bitavye Imana biturutse ku mvura ivanze n'urubura be n'umuyaga yaguye inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bose n'abakenyezi. Uwa mbere yaguwe ko n'uruhome aho bita mu Kiyovu, aho nyine mu Kiyovu hakaba hari abantu batatu bakomeretse cyane bivuye kuri iyo mvura. Umukenyezi agira kabiri nawe yatwawe n'amazi igihe yari mu murima w'umuceri ku mutumba gw'ingoma aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Mu bijyanye n'umutekano naho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yara yatabajwe ku bwicanyi bw'abanyagihugu bo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bwagirizwa abasirikare b'u Burundi. Ni cyete cyanditswe kuri uyu wa kabiri n'umwe mu bashinga amateka bo muri Repubulika y'intwaro rusange ya Kongo. Inama nkuru y'umutekano ya ONU isabwa gufatira ibihano ruhasha abategetsi b'u Burundi bavugwa muri ibyo bikorwa byo kuvogera icyo gihugu cya Kongo biri muri urwo rwandiko tubibaze Onesime Dushimagize.
Igihugu cy'u Burundi ngo nicyo kiko gikora ubwicanyi ku banyagihugu batagira gitabara mu bice bya Uvira, Fizi hamwe na Mwenga mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Ibyo tubisanga mu rwandiko rwarungitse kuri wa mbere Ruhuma n'umushinga w'amateka Claude Misare Mugombegwa. Muri urwo rwandiko uwo mushinga w'amateka wa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo arasaba dushyiramo impuzamakungoni ku byaha by'agasomborotso biriko bikorerwa igihugu aturukamo. Claude Misare Mugombegwa avuga kandi ko inteko za gisirikare z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zakoze ibyaha bijyanye n'aho nyangwa y'agateka na muntu atacamira kuva ku igenekerezo rya 19 Kigarama umwaka w'2021 gushika kuwa 31 nzero uyu mwaka. Mu makopi y'ubu rwandiko yarungikiye inzego nyobozi zishyiramo impuzamakungoni hamwe n'abakuru b'ibihugu ba Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'iy'u Burundi. Umushingamateka Claude Misare Migombegwa amenyesha ko leta y'u Burundi yavogeye ubutaka bw'icyo gihugu cya Kongo ikabuhindura urubuga rw'intambara yitwaje kiri gukurikirana umugwi rero dutabara hamwe n'iyindi migwi y'abarundi iri kuri ubwo butaka bwa Kongo. Uwaserukiye abanyagihugu ba Kongo avuga kandi ko abazwa cyane nuko iyo ntambara itagira izina eriko iraba kandi leta ya Kongo ntitabare ndetse n'amakungu aserekuye n'umugwi Monisco hamwe n'iyindi akagomba mu gace yarorera ibyo byaha bikorerwa abakongomani. Ikindi naco urwo rwandiko rwagiriza leta y'u Burundi kiri kiyatunganya kwinjiza abasirikare babwo hamwe n'imbonerakure barenga 600,000 mu ntumbero yo gushyigikira imigwi y'abarobere b'abakongomani nk'iyitwa Gumino Twigwaneho wa Koloneli Makanika hamwe na Sematama Kandundura. Abo basirikare b'u Burundi ngo baramaze kwigorora agace ka Masango kare mu karere k'abakongomani b'abavira aho mbere hamaze no gushinga ibendera ry'u Burundi kuva ku wa 27 nzeru uyu mwaka nk'uko urwo rwandiko rubandanye rubimenyesha. Urwo rwandiko nyine rukaba rwemeza ko kuva ku wa 19 Kigarama mu mwaka w'2021 gushika ku wa 31 nzeru uyu mwaka w'2022 ibitegereje bamaze kwicwa n'abasirikare b'u Burundi hamwe n'ibintu byononekaye bingana n'abanyagihugu 70 bishwe, ibisagara 17 byaturiwe, ibitungwa bitari bike byibwe hamwe n'abarongoye ubwoko butandukanye bw'abakongomani barenga 10 bamaze kugandagugwa. Umushinga mateka Claude Misare Migombegwa aributsa ko ari munzi z'abarundi zirenga 40,000 zyo makambi ya Murongwe na Rusenda zitagira gitabara kandi zishobora kugandagugwa. Nawo basirikare b'u Burundi bari kumwe n'ibonera kure hamwe n'indi migwi bacuditse. Mu gusozera urwo rwandiko, uwo mushinga mateka w'umukongomani asaba ko utunganywa amatohoza yigenga kandi yihuta y'abahinga bishyiramo impuzamakunguni mu ntumbero yo kwerekana abagiriza ibiro byaha no kubashengeza imbere y'ubutungane. Inama nkuru y'umutekano ya ONU nayisaba gufatira ibihano abategetsi b'u Burundi bagirizwa kuvogera ubutaka bwa Congo no guhasha ibyo byaha byenyuje.
Arakoze Onesime dushimagize tukiri aho nyine muri Congo mu bibanza bya Gatunguru ya mbere n'iya kabiri byo mu ikambi y'impunzi ya Rusenda hari hatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bikira umuriro. Ababa muri ibyo bibanza bavuga ko abo bantu boba ari abasuma kubera ko baje barondera amafaranga. N'inkuru ya Roje Kwizera.
Ibice byaraye byibwemwo mu ikambi y'abarundi ya Rusenda ni mu gice cya Gatunguru ya mbere mu bigwati bya 17 na 18 hamwe no mu gice cya Gatunguru ya kabiri mu bigwati bya 24 hamwe na 27. Nkuko amakuru dukura mu ikambi ya Rusenda abyemeza, abasuma baza buguruza ku nguvu aho utuguruye bamubumurira ko nkuko isoko ryacu ibandanya ibimenyesha
bakuzungurura banse bakarusukura binjiye mu nzu ahubwo ninde babafatira ko ibintu n'atisana amafaranga hari n'ahantu bageze batanariza hasi n'ibyiyisana nanyine babitwaye ni kuvuga hari ngo banakwinjirana mu nzu ntacyo nakimwe babafitiye ikintu cyose babona cya makiro n'ipantaro n'ibindi z'abambara bagenda babitwaye bagiye.
Mu ikambi ya Rusenda harakunze kwibonekeza imigwi y'abasuma iza kwiba aho rimwe na rimwe hari n'impunzi zihasiga ubuzima canke zigakomeretswa. Izo mpunzi zisaba ko umutekano wazo n'ibyabo byocungerwa bikwiye.
Arakoze Roje Kwizera. Tumira amateka tubitandukire ibijanye n'ubutungane
erupeya.
Leta y'u Burundi yari ikwiriye kurondera ibindi bihano ruhasha byo guhanisha uwagirizwa icaha cyo kugandagura umuntu. Icyo ni icyifuzo cya bangira inama Anisarongo y'ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi mu gihe hari abafatwa bagirizwa ayo mabi bagapfungwa ariko bagaca barekugwa. Bangira inama Anise akaba abishyikirije inyuma y'aho kuri uyu w'Imana hari abantu bafatanywe ibihimba by'umubiri by'umwana w'umunyamwema mu ishyamba kimeze rya Rugubu mu ntara ya Cankuzo. Umviriza Anise bangira inama arongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema.
Kubijanye rero n'urubanza ni ukuvuga murazi yuko ibijanye n'ubutungane ko babanza kugira icyegeranyo cy'amatohoza, baragerageje gukora amatohoza ku buryo abo bantu uko bafashwe naho hariho uwiyirutse, abafashwe barabafatanye ibyo bihimba ku buryo babuze n'ingene biregura muri sentare ya Sashe ejo, sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Cankuzo, ku buryo ukurikiranye ingene Ministeri Publique yaba yageze kubaza n'ingere bahegeranije amatohoza byerekanye neza neza ko bagimba n'icyaha. Ikitarakogwa rero uno munsi kubera sentare yaheze ejo ku mugoroba amasaha 9 hama baca bavuga yuko sentare izosubira gusasa ku munsi w'ejo wa gatanu kugira bafate ingingo ziboneka. Kubera tukavuga tuti abo bantu rero babafatanye itongo urumva bakabashyira mu gasho hashyira umwaka cyangwa imyaka ibiri urashobora gusanga basohotse bagasubira kwidegembya wanashaka icyavuga bati tugiye tubandanye cya gikorwa kibi, na cyane cyane ko nk'ubu uwayashoboye gutoroka akabasiga niba yagiye gukora ibyo akora amafaranga azoyazana usange baratorotse agasho. Leta nifashe izindi ngingo z'abantu bica abantu turetse n'abanyamwema bonyine kuko razicyo kirema muntu usanga kizihimbye, barabe ibindi bihano bya ruhasha niba bafungiwa mu gasho k'amazi batari kumwe n'abandi bantu kuko umuntu yishe umuntu aratandukanye n'umuntu aba yivye igitoki, bakaraba ubundi buryo bw'ingene bashobora kubahana bitandukanye n'amategeko yahasanzwe ari.
Tuve mu butungane tubabwire yavugwa mu gateka kazi na muntu aha bapfungwa mu ibohero rikuru rya Gitega batorohewe na gato mu bijanye n'uburaro inyuma y'aho iryo bohero rihiriye haraheze amezi y'ababa abiri, abanyororo bagasaba ko ibikorwa byo kwisanura byo kwihutishwa. N'inkuru ya Eros Diva Remisha.
Ibohero rikuru rya Gitega ryahiye kuwandu Kigarama 2021 ibitari bike harimwo ubuzima bw'abanyororo hamwe na zimwe mu nyubakwa birahatikirira. Haraheze ukwezi kurenga umushikiranganji w'inyubakwa ibikoresho n'uburaro kuri bose Deogratien Nsanganiye umwami avuze ko agiye gutangura isanurwa ryihuse ry'iryo bohero kandi ko icyari cyatumye riteba gutangura byavuye ku masuku yabanje gukogwa ku bisigarira vyahahiye. Ariko amasoko ya FPR amenyesha kuko imaze gukogwa gushikano mango ari umushinge gusa kandi hibonekeje kwikwega kwibikogwa naho biruko abanyororo barokotse batari bake barara mu mahema mbere mu bice bimwe bimwe akaba atabona mu masaha y'ijoro nkuko bivugwa n'amasoko yacu aho muri iryo bohero abanyororo bamwe bamwe baranatinya ko bazohandurira indwara zimwe zimwe ziturutse kuri ubwo buraro budashemeye na iryo bura ry'umuco mu masaha y'ijoro bivanye nuko hari hatashizwe amatara vyaragize ingaruka mbi ubusuma bwagwiriye cyane mwino minsi aho harabikika mukiza mu banyororo bakiba bagenzi babo ubwo busuma naho bwamyeho nibwari bwagere ku rugero rw'ubu kubera ko ngo abanyororo batari bake bari bafise uko bashobora guhisha utwabo ivyo rero ngo ntibikibakundira muri kino giye kubera barara mu mahema amakuru ava mu bakorera mu iryo bohero amenyesha ko hoba hitezwe itanguzwa y'ibikorwa n'umushikiranganji w'inyubakwa ahazoza gushyiraho itafari rya mbere mu minsi ya vuba bafatiye ku ivyo bivugwa abanyororo bifuza ko ubwo bushikiranganji bwokora uko bushoboye ngo ibikorwa biramutse bitanguzwa bizoheze byihutishwe bive mu nzira baronke aho bakika umusaya
Eloge divin aremesha mu bijanye n'imigenderanire naho nkuko nari nabibabwiye ubwongereza busaba leta y'u Burundi kwemerera igisata cyabonikira aba adateka kandi nta muntu gusubira gukorera mu gihugu ubwongereza bukaba buheruka kugumizaho ibihano byafatiwe igihugu cy'u Burundi nibasumba
Urutonde rushasha rw'abantu bafatiwe ibihano n'ubwongereza rwasohotse ku munsi wa mbere rutarimwe amazina y'abarundi bane bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya ubwongereza busigura ko naho ibihano bwafatiwe u Burundi bifise inkomoko ku byari byafashwe n'ubumwe bwa Buraya bwo gutashimye kongera ko ibihano bifatirwa abantu ku gatwe kabo ubwongereza bukamenyesha ariko ko buzoshira ko amazina igihe cyose buzobona bikenewe ibihano by'ubumwe bwa Buraya ivyo bihano by'ubwongereza komoka ko bikaba ari bimwe biheruka kongegwa ku kiringo cy'umwaka kuva mu mpera zo mu mwaka uheze biri kumushikiranganji Gervain Ndirakobuca batagira ndakugarika umukozi mu biro by'umukuru w'igihugu Godefroid Bizimana umukozi w'iperereza Mathias Joseph Niyonzima batagira Kazungu hamwe n'uwagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Leonard Ngendakumana bamwe mu bari mu nama nshingamateka ubwongereza bakaba baraneguye iyo ngingo yo gukura kwayo mazina nk'uwitwa Lince Patricia Notova yavuze ko bitumvikana kuko mu Burundi ngo naho hashizweho umukuru w'igihugu mushasha umugwaoni wari ujetwa amatohoza ku Burundi werekanye ko ubwicanyi bubandanya kandi abanyagihugu bakiborezwa igufa abandi bakanyuruzwa ntibasubire kuboneka abandi nabo bagafungirwa ubusa ayo mazina kuwe ko rero ngo ivyo bihano nta nguvu zikwiye biba bigifise abandi ariko babona ko ivyo bihano ahubwo vyokugwaho kuko ngo bituma abarundi baja mu bukene bwinshi burushu ubwo basanzwe barimwo nk'uwitwa John Dawson Eccles avuga ko ubwongereza iyo buba bufitiye impuhwe ico gihugu butari bukwiye gufatira ku ngendo y'ubutegetsi mu gihe kanaka ahubwo ko bwari gushimikira cyane cyane mu bijanye no guteza imbere mu by'ubutunzi ico gihugu gisanzwe gikenye cyane muri iryo hanahanwa ry'ivyiyumviro ryabereye mu nama nshingamateka ku wa 19/0 warajejwe gushikiriza ibijanye n'iyo dosiye y'ibihano byagumijweho ku Burundi kuva muri Kigarama yasiguye ko naho ayo mazina y'abategetsi atashizwe ko ivyo bihano byagumanye inguvu nk'izo byari bifise ubwongereza bukiri mu muryango wa Buraya iruhande y'ugusaba u Burundi kubahiriza agateka kazi na muntu harimo akamashirahamwe yigenga n'akibinyamakuru Andrew Michael Gordon Shep yavuze ko ubwongereza bubandanya gusaba u Burundi kwemerera ibiro vya komiseri mukuru wa ONU ajejwa agateka kazi na muntu gusubira gukorera mu gihugu ivyo biro bikaba byugawe ubutarariye kuwa 2018 ruhuhuma mu 2019 bitegetswe na leta y'u Burundi ikindi ubwongereza gusaba ngo nuko leta y'u Burundi yemera gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU izobijejwa agateka kazi na muntu mu gihugu iyo ntumwa ya ONU bitegekanijwe kwizogenwa mu kwezi kwa gatatu kuza leta y'u Burundi yaravuze ko itazoyakira ku butaka bwayo ivyo bihano byafatiwe u Burundi bikaba bitagutegeka kugirana ibiganiro n'abanyepolitiki ke bitavuga rumwe kuko leta y'Ubwongereza ifata kwa tangorane ya politike yihuta iri mu gihugu inyuma yaho hagiriyeho umukuru w'igihugu mushasha biciye mu matora yo mu 2020.
Tutandukira ubu naho makuru ajyanye n'imibano aho ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu gihugu. Mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu bavuga ko atanamwe babona icyo kiribwa haba mu maduka yo kunkengera z'igisagara canke ayo hagati mu gisagara. Ni nkuru ya Eric Niyonzima.
Muri zone musaga ya komine Muhar bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko isukari atana hamwe bayikura mu maduka. Uyu munyagihugu aba muri iyo zone avuga ko isukari ahiri isigaye igurishwa mu kinyegero nk'urumogi.
Ikibazo cy'isukari ntitukivuga n'aho wofuyikuye haba muri karutiye haba muri vire. Ikibazo cy'isukari ni Imana yonyine yo gutabara. Ubu n'abana nta cyayi tukibaha. Urumva isukari aho uyibonye ni 5500 ikiro naho nyine ngira atanu urumogi n'ibanga bayitanga tujya kuri ubwira gusumbya n'urumogi n'ibanga ntange Nagyon kudurú zöldön, jövőn a vána nincs egy nyilakinoa, bár a hívja. Ego, nagyon gyermekes, de a vajindás. Ha a mori karcsé, ha a mori szentlevír, ha a mama alimentáció, ha a mama botiké,
Muri zone ya Kabiga naho muri komine Mukaza uyu wundi munyagihugu avuga ko hahezindwi hafi zibiri atasukari iriho nubwize arayironka ayitanga ariko umukiriya agoze ikindi kidandazwa
abacishwe isusumu abayobozi basusuma ati isukari iriho ati twe tuma dukora kwa kundi ariko tukarekwa iyirya twebwe abanyagihugu twe dusaba icyo tubaze dufate mu ntoki hanyuma tubasa isukari nk'uko byahora gifati gitsinga yaboneka yombi binewe nina tsana ama naho kana ushaka guteka kugura mukati wa 2023 cyangwa se ufite umuntu amatwore ngo abanye byo gutwara umusukari
mu ishyirahamwe Sosomo haraheze hafi indwi zibiri bamenyesheje ko isukari hari ariko ngo habuze imodoka hari zishikana mu mihinga itandukanye y'igihugu ibyo abanyagihugu bakabona ko rwari uruhendo.
Eric Niyonzima, iryo kenda rero ry'isukari riko ritera agahombo kandi n'abakora akazi ko kotsa imikate ni mu gihe abadandaza iyo mikate batakija kuyirangura kubera ko ibapfira ko kukubura abakiriya. Idonizo na Francine Mahoro.
Abadandaza mu mangazine bita alimentation bavuga ko imikate imaze iminsi yononekara mbere bakayita. Abadandaza bakavuga ko abahora bayigura babwira ko batakikeneye kuko atacayi bakironka bivuye kwikena gisukari. Ni mu gihe abo bahora bagura imikate bavuga ko ataworonka amafaranga yo kwama yaguze ubuki bwo gushira mu mikate kuko buzimbye. Uretse abo badandaza imikate eka n'abayikora ubwabo bavuga ko bariko bakora bahomba kandi atacizere bafise kuko iyo mu bubiko iriko irahera kandi batabona ingene bazoronka iyindi mu minsi ya vuba. Naho kuronka isukari vyabaye umuzibuye hari abariko barabikamisha mu kuyidandaza kuri magendu. Umufuko w'ibiro 50 wategerezwa kugurwa amafaranga 114 ubu ukaba uriko ugurishwa amafaranga 250. Ku kiro naho baca bayigurisha amafaranga 5000. Haba mu bushikiranganje bw'ubudandaji hamwe no mu ihinguro y'igisukari Sosumo hose bari mu gacerere.
Harakoze na Francine Mahoro. Mu yavugwa hanze y'igihugu naho leta ya Tanzania ivuga ko ikibazo cy'umutekano ari cyo cyacu nyirandura imirima y'ibitoki by'impunzi z'abarundi ibyo bikaba byiramirizwa n'izo mpunzi zemeza ahubwo ko ico ari cyitwa zvidrede na imable nishimye.
Mu rugendo amazi imisi ari karagira mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania, Mawa Bamba Parumsi aserukira ishyirahamwe hase muri icyo gihugu yabwiwe ko umutekano muke ari kimwe mu byatumye imirima y'ibitoki vy'izo mpunzi itamagugwa. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'ujejwe ivy'impunzi muri izo kambi wo bita Makazi. Ivyamiriwe kure n'izo mpunzi zigira ko zimenyesha ko atashingiro bifise kuko iyo mirima yabo yamyeho n'igihe umutekano wari mubi kurusha uyu munsi. Uyu ni umwe muri izo mpunzi avyigana.
Ibyo
kumbungi sawarundi inga mukambi haruta nichoki kiariho kandi hivikete wala vichema kimi nashua hongi angu apogango yishwe ashwe ya mkutatunga umutandaza kwa isomu zanya hindi
nayo kijanye n'inyandiko zasohotse zimenyesha impunzi ko zitazojanwa mu gihugu kigira gatatu naho ubujejwe impunzi bita makari yabihakanye izo mpunzi zo ziremeza ko izo mpapuro zasohotse aho mu ikambi imbere ziranamanikwa mu bibanza bitandukanye
rero kwaye kwiregura ndika wihu arabitanga ase ongelaba kasisha kumapangaka kanduka inamu kambi yandu
isoko yacho wa mwikambi imuzi yanduta ribenyesha ko naho biri uko atanyishu nyezina Mauwa Bamba Parumsi aseru kila ishiramu ya haseli aumuri Tanzania ya gia tanzi kubibazo bitandukanye ya hanze imuzi za barundi aumuri chogihugu imuzi zo zimenyesha ko ubuzima bwazo gwarushije kuba bubi aho leta ya Tanzania iranduriye ibitegwa byabafasha kwiyungunganya ubuzima bwaho mu makambi.
Arakoze Aimable nishimwe mu buryo bw'ivyuma batumirira amategeko dutandukira igice cya kabiri icano makuru cyahariwe ikigabane ako hambere.
Yo mimi wa zamani mana yanje we.
Sha, muri iki gihe cya coronavirus muracyaramukanya gutyo? Ama bizuku eh?
Icyo tumva ni iki?
Kwara hivyo bi coronavirus, nizo mu bazungu.
Mama sha. Ha, ibyo uvuga ngo twarahiye. Coronavirus iri ku isi yose kandi nikiza gisasitse inganda no ngahi wacu. Abantu birigwa barapfa. Reka ndabahanure data wanje. Bamuvuga ngo murakuze nta mwana arimo kandi ngo ntimuri bijuju musubire kubifata minini igwe coronavirus nikiza kuri kizimpanuro duhabwa n'abajejwa amagara y'abantu kugira twikingire dukingire nabandi.
Mu kiganiro ko hambere cyo kuri uyu wa gatatu ruhuma umwaka wa 2022 tuza kurabira hamwe ingene abakenyezi n'abigeme bo hambere hayise bisuganya mu bijyanye n'isuku ryo ku mubiri n'iby'ibyambarwa. Umutumire wacu akabaza kugaruka ku bikoresho bifashisha yongera natubwira ingene byakoreshwa n'urugero umwana w'umwigeme yabageze ko kugira arekwigwe kubikoresha. Kino kiganiro mugishikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Chaka hise amayagwa n'igihe n'igenzo y'ikirundi ako hambi n'ishitugira bamenyesha makuru ba EGA n'isi yose ya kazi.
Kuki bakunze ibiganiro bya Radio RPA ndabaramukije amahoro y'Imana nongera ndabahana ikaze mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu rubuhuma umwaka w'2022 ikiganiro kitakuba gishimikiye ku bijyanye n'isuku ryo ku mubiri ku barundi kazi baho hambere hahise. Ni gute bashaza bakaberwa n'ibyahe bakoresha kugira bagaragare neza imbere yo guseruka mu maso y'abantu? Abahinga banonosoye ibijyanye na kahise bavuga ko ubushaka kumenya ukuri ku bijyanye n'ibyaho hambere mu bihugu bitari bike biri ku mugabane wa Afrika n'u Burundi burimo yategerezwa kwegera abakurambere babibonye babibayemo canke babyigishijwe n'ababakurira mu myaka. Umwanditsi yamuka mu gihugu cya Mali Amadou Ampateba yavutse mu ntawe y'ikinjana cya 20 we yagereranya umukurambere nk'inzu y'ububiko bw'ibitabo icyo bita bibliotheque mu rurimi rw'ikinyamazuru. Amadou Ampateba yasigura ko n'imbere y'uko abazungu baza abanyafurika bari bafise ubwenge ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe bwabafasha gutunganya ubuzima bwabo bwa minsi yose. Iki nicyo cyatumye twegera Gakobwa Bujeniya umutamakazi w'inararibonye ngo adufashe kumenya no gutahura ibitari bike ku bijyanye n'uko abakenyezi n'abigeme baho hambere bitunganya ku mubiri narirya byinshi muri byo bitanashizwe no mu bitabo bya kahise ku Burundi. Emmanuel Nyunge ko nige ngira ngo ndabashikirize kino kiganiro subiye kubaha ikaze. ndasubiye kubaramutsa imbere yuko abakoloni baza mu Burundi abarundi hamwe n'abarundi kazi ba kera bari bafise ibikoresho byabafasha kwitunganya ku mubiri umutama kazi gakobwa bugenia atangura tubwira bimwe bimwe mu by'abakenyezi n'abigeme babayeho imbere yiwe bifashisha ahavuga mbere ko byinshi bidatandukanye kanini n'ibyo abubakoresha
bari yo gatukisiga maguta tukamesa ba mama nabo bari bafise ivyitwa imibavu bari bafise ivyitwa imbazi bari bafise n'ivyitwa gahama agahama rero no vuga nti ningipudere yubu kuko bahengera bahejeje kwisiga hanyuma amavuta bakaba bakayihanagura n'ico bita ngo ni kiremo bakihanagura neza hanyuma bagasubira bakisiga kagahama hama bakisiga no kujya nyine bisiga pudere urabona abakenyezi ubu bose bafise imishatsi ariko bobo barimosha uruhara n'ugwembe canke ikintu bita ngo n'urupfuye bakarisha cimbugita bakimosha kireka gusa uwo bagira ngo arateze ngo ateze urugori ngo ategeye umwana umwana w'indwi umwana w'umunani gutyo kugera ku bana bo ku nzaro zikuze bari bafise ibintu by'imihamuro bagira mugabo jewe nakuze ubukirisi bumaze kuza nabo nyine abamaze kubatizwa ibyo ntabyo bari bakigira ariko abatari barabatijwe barabigira
Ndega nonijia wikoreisho babi kurahehe ya hingu wabuti umupaso ni kakoga bujeni ya avugako abarundi bari bafise imigendera mneda sanzwe n'ibihugu bibanyi ari naho bakura ibikoresho bimwe bimwe bitaboneka mu Burundi
iyo mibavu nzali biti biboze izo biti rero hari vyava muri Tanzania hari n'izavino no mu mikaratuzi vyaravaye Zapfa kuba ari igiti baciye amigishitsi kikabolera mu kuzimu hama baza bakagisiga ayo mavuta nyine n'amavuta y'inka kuze bagaca bagishira ku mucanwa ntibaturire ngo bishe birurumbe bigaca biguma bizana umwotsi uyo mwotsi rero ugakwira inzu yose kamota neza bakashira ku impuzu zabo impuzu rero ejo yayambara ukamenga niyo parufe yariho kamota neza cyane nayo mavuta yayisiga yari amavuta y'inka baragira amavuta kuze cyane barayakanya gushikaho usanga yumye nkakurya ku iforomaje hama ayo mavuta bakayashira mu ikaza ikaza karakantu kakarende katakuze bacacura bakakagira neza kagaca gashiramwo izo mbazi agaca ashiramwo nayo mavuta agaca ashiramwo nako gahama kavanga ugasanga ni ibintu byiza rwose twebwe twaraderanje n'abavyeyi tukabibiba yasanze wa bimwizere yarakutatira rwose kandi babona ari ibintu bimota neza cyane nuko gusa batadukundira ko tubyisi
erupinya
rero ibyo bisiga abakenyezi ba kera barambara bakabegwa bakanashirako n'ibisharizo byo ku mubiri eka bakishishira uretse ibyo byamoga neza nayo mavuta bisiga mwumvise ko banitwararika gushariza no gutaka impuzu bambara impuzu imbere y'umuzo w'abazungu zakogwa mu biti izo nazo bamaze kuzomora bakazikoma mu nyuma bakazinyuka baraheza bakaziraba abifise bakanazishirako imitako canke bagashirako ubuyeye n'imibavu aho abazungu baziyeho hari n'abazi barira bakazikoramwo amakanzu Mbega none uwo mwitwarariko kwisuganya neza ku mubiri no gushaza umwana w'umwigeme yatangura kubyiyumvira angana gute yabyigishwa nande umutama kaziga ku bwa bujeniya asigura ko abigeme baho hambere batangura kwisiga no gushaza mu gihe batanguye kwaruka ibyo rero bakaba babirabira ku babyeyi babo ndetse no mu kibano
umukubi wigisha urumva iyo umwana w'umwigeme atanguye gukura atanguye gusonga amabere yaca yambara agakenyero akakambarira munsi y'umukondo hanyuma akandi akagambarira mu gikiriza akagafuka amabere hanyuma mu nda amaze kuba inkumi agashirayo n'ubwo budete akabwambara mu nda uko niko kwari ugushaza kw'ico gihe abarabihabwa n'ababyeyi bakabibambika abandi nabo babirabira ku bandi bumva umwana wese yarakura yaba afise urunganwe bangana akarabira kuri urwo runganwe akaraba turyanye yavyambaye turangana nawe agaca abwira ababyeyi bakabimuha kuko ngutwo duhuza ubambara urumva ko tutari tugoye cyane nk'umubyeyi yamucira kuko yambaye aya mu mwana nawe akagakenyera akandi bakakita mu nakanyabitugu nako yashira mu gikiriza
murahejeje kumva ingene abigeme bo hambere bitwararika isuku ry'umubiri n'iry'ivyambagwa vyabo ariko rero ibyo ntibyabasamaza ngo bibabuze icyo bimarira nk'uko tubibona ku bigeme bariko bararuka muri kino gihe umutumire wacu Gakobwa Bugeniya avuga ko indero ya kera itafatira ku bukene cyangwa ubutunzi bw'imiryango kuko umwana w'umwigeme wese yabwirizwa kwitwararikana ntaryo ibijyanye n'itunganywa ry'urugo akaba ari byo aho umwanya munini
none abubu ko babonwa na benshi ariko aba kera yaba ari ngaho mu rugo iwabo agakorezaho mu rugo ari umwigeme akaguma mu rugo akagakubura akoza ivyasi nuko akajisha agataka kwahira bari hariho bita imisezero nivyo bakora nta bindi babona kwari uko wakura wiyumvira kwiga gushariza inzu y'iwanyu kwiga gukura mu rugo guhanagura ibintu biri mu nzu koza ivyansi kwenga inzoga gukanya amavuta guterera nivyo wakura wiyumvira n'amashuri yariho hariho benshi bize mugabo baragenda kwiga utashe muhira wataha wiyumvira ico nyene nta kindi wataha wiyumvira none uwo mwanya bamara bisiga ubu ko benshi ataco baba bariko barakora mu nzu ubu benshi babona ngo abakozi bari mu nzu ngo bafise ababoyi naho kwimesera n'imbuzu yambara akagira ngo umuboyi arayimesa ivyo kera twebwe ivyo nta vyari naho hari benshi na twebwe bakoze hari abakozi wabo babikorera abaye na bujana ba shebuja ndi babikorera abantu umwana yarikorera afatanya n'abakozi naho yaba umwana w'umutware naho yaba umwana w'umuganwa n'umwigeme yarakora yarafashe inshoreke yarafasha abariko barakora nawe agakora bashyira imbere ibikorwa n'ukwiyumvira nyine bazotunganya urugo rwabo erega n'abo bana babaganwa ndiko ndavuga canke babatware ntibari bazi ko bazoja kubatware canke ngo baje kubaganwa nk'abasi canke nk'iwabo baraja ku bantu basanzwe akamenya ko azoja kwikorera naho azoronka bamufasha mugabo bakamufashiriza kucaza
uretse rero ko indero bahabwa yari imwe hageze mu byo kwambara byaraheza bigahinduka kuko umuntu wamumenyera ku mpuzu yambaye naho rimwe na rimwe hari abagerageza kwigana abandi aha umukama kare Gakobwa Bugeniya araduha tumwe mu turorero tw'ingene abaho hambere bashobora kubatandukanya naho bose baba bambaye mu buryo bubereye ijisho
kera icyakorwa cyose cyaba mu bupfasoni kuko umukenyezi akuze yambara nk'ubukuze. Umukenyezi w'umupfasoni bavuga bati ni mukanaka, ni umugore w'umutware, ni umugore w'umuganwa, ni umwamikazi w'umwami. Bari bafise ukuntu bifata kuko ntibambara nk'uko abandi bambaye. Abakozi babo nabo nk'abashikirangoma b'umwami nabo nyine barashaka kwigana baye na buca na bashebuca, kandi barashora amapfizi bafise ibyo bintu nabo bakaja kubigura kuko uyo mwami siwe yaja kubyizanira, n'uwo mwami kazi siwe yaja kubyizanira. Bari baze iyo baja kubikura nabo bakabyambika abakenyezi babo, ibindi navyo bakabyambara kuko nabo nyene bashengera ibwami bashajije. Hari n'ibindi bambara rero ibyo bita ibirezi. Hari kirezi bambara nk'umukuru ugasanga yacambaye gifatanye gihura n'izosi ryiwe. Hakaba n'akandi bambara kakagera ku mutima gusa. Abo bose urumva ko ibintu byagenda bisumbana.
Kuti namwe bagenzi mwari muduteze abiri, ni hano tugarukirije ikiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa gatatu ruhuma umwaka wa 2022. Twizere ko mwahumbiye ibitari bike ku bijyanye n'ibikoresho abakenyezi n'abigeme baho hambere bifashisha mu kwitunganya ku mubiri, uko bisiga hamwe no gushaza bakaberwa. Mwumvise kandi ko bimwe mu bikoresho babyikorera naho byinshi byava hanze y'igihugu. Umutumire wacu Gakobwa Bugeniya yanatubwiye kandi isano ibyo bikoresho byari bifitaniye n'iby'abigeme n'abakenyezi ba none bifashisha. Nizere ko ibyo byafashije bamwe bamwe mu barutse vuba batari bazi uko byagenda. Nkengurukire rero bimwe bivuye ku mutima umutumire wa kino kiganiro, umutamakazi Gakobwa Bugeniya ku kanya yaduhebeye. Nshimira kandi mwebwe mwese mwari ko muradukurikira. Emmanuel ninge ko nakibashikirije abandabike banuye, ndabifuriza kuroranirwa aho hose muherereye naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragara ako hambere.
Arakoze Emmanuel Niyungi ku mukiganiro kizokwirikira tukazokwinjira mwido nyido gitandukaniro riri hagati yo kwisuganya kubigeme n'abakenyezi bo hambere hamwe nabo mu gihe cyanone. Nino ngama kuri twabateguriye atsiyagarukira mwakoze mwebwe mwese mwadukoze abiri bakoze n'abagenzi bazo bafashije kuyatururukanya no kuyabashikiriza. Jose Nimuzareza mwari kumwe kuri mikoro nkaba ndabikiranye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye n'Uburundi n'Abarundi naho utaha.